Kā te tiwi tokomaha ngā tāngata I tai atu ki te taunga wakarerangi o Tāmaki Makaurau I te ata nei, ki te pōhiri I wātātou kaipara taumā hekeheke ki te kāinga. I Wainganui te māta torutanga, te uri o Ngai Tahu I whakawhiwhi arā ki te tohu toa mātā muri, arā a storm uru.
It was pretty overwhelming. You know, with our sport, you know, you just do the hard work, you just try to represent New Zealand as best as you can, you go there to win, and, you know, we've never had this sort of response. This is too much, man. It's overwhelming. You know, it feels like rugby players or something.
Hei tā uru kāre anō kia taka te kapa e pāna ki te mahi nui kua oti nei I āia. Kāre hoki ia I te tino mōhio ka ahatia e ia tana mētara.